Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Baphulaphulke lapha ke siphethe umba ke kaGift Motupa pha kuqela kule Mamelodi Sundowns nezawukhumbula into yokubana ke umfana omdala uzothi ga ngoku umfana omdala ngomnye wabadlali pha abangafumani ithuba le-game time pha kumamelodi sundowns. Zininzi ke ii-players emamelodi sundowns, umfana omdala ekwalimala ixesha elide pha uMotupa. Umfana omdala wathi xa ebuya wabuya noko kucaka into yokubana ke indawo yakhe ayisekho. Nikhumbule into yokubana ke banintsi abadlali ke i-sundowns engasabasebenzisiyo abastrongo, ngoba ke nalo mfana kwaGift Motupa lo ngomnye wabadlali bebestrongo kakhulu. Abaninzi bazamkhumbula pha kwiqela kule Mamelodi Sundowns kuyapha kuvetsu invest umfana omdala ebestrongo kakhulu, umfana omdala edlala kakuhle kakhulu. Yamthatha ke pha iMamelodi Sundowns ixesha elininzi ke lo mfana ke abaninzi bamqaphele pha kwezi Orlando Pirates. Yamthatha ke Sundowns futhi ke besatshisa strong umfana omdala. Nangoku umfana omdala kusestrongo kakhulu, kodwa iindaba ezivakale zokubana ke umfana omdala iSundowns naye isivumelwano sabo sifikelele ke esiphelweni. Umfana omdala ngomnye ke ozophuma alandele pha uAndile Jali. Babaliwe ke nabanye abadlali pha ekubonakala into yokubana ke iindawo zawo okanye ke ixesha labo pha kwiSundowns lifikelele esiphelweni. Abadlali bafana pha noKapinga, abadlali bafana noBrian Onyango. UBrian Onyango umfana omdala kuthiwakela ke xa i-contract yakhe iphelelwa pha kulo June lo straight umfana omdala. Into ethetha ukuthi ke uzothi ga ngoku akhonto izileyo yabekwa etafuleni kwathiwa ndoda sicinga ukukunikeza akhonto itshileyo. Into ethetha ukuthi umfana omdala ke naye uya emnyango. Kapinga naye umfana omdala icontract akifikelele esiphelweni pha kwiMamelodi Sundowns. Xa bendiyikhayiza Chiefs ke mna ke naba badlali Chiefs suppose uba ke iyabathatha uGift Motupa, ithatha uKapinga lo pha xa bephuma pha kwiSundowns. Ibathatha ibasebenzi abo badlali bobabini, isengabadlali futhi ke isengaphumelela ngabo futhi ke isengaqhuba ixesha elide kwabo badlali babini. Kodwa ke Kaizer Chiefs ke ayicingi njengabanye abantu njengoba bacinga. Andiyazi management eKaizer Chiefs ukuthi ke mna ke yi-management enjani, yaziwa ngabo ukuthi ke bacinga ngoluphuna uhlobo. Sinephathe loo nto ke baphulapha into ethetha ukuthi uKapinga pha i-contract yakhe neSundowns iphelile, Brian Onyango i-contract yakhe pha neSundowns iphelile, Gift Motupa umfana omdala nayo semnyango ke uzawulandela pha le nkwenkwanyana kwaAndile Jali. Okokugqibela sithethe pha ngu-Olisah Ndah we-Orlando Pirates, umfana omdala. Iindaba zithe zakhutshwa pha i-Orlando Pirates okubana ke umfana omdala uzawuqhubeleka ke eyiplayer Orlando Pirates napha kwisizini ezayo. La marhe besithi Olisah Ndah uzalishiqela kuthiwa ke ngamampunge Orlando Pirates azawuqhubeleka ke imisebenzi zapha uOlisah Ndah. Nazo ke iindaba sithe saniphandla zona malunga ke nomcimbi we-transfer news pha phantsi kwe-DSTV Premiership. Baphulaphuli ndicinga uba nani ngake ningene nitsho ke nento yokubana ke nibona njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.